kumenisha umutima wanje ese ukuntu yasabayo sinabashije kumushikira ikituma je wanjuri nimba nibacice kwa kundi mikimba ehereba none ngize ubwoba none rabampanya karinda
bikeme nyumviriza umviriza umutima urangya bikanuma kukuvugisha
Ndagusabye unyemerere
Samantha.